Odi woro mama, oga diri mama. Oga ye kweta, odi woro mama. Okay, put a molly on the world, mama. Is in one day. Chimerem, get married again. I'll get married again. I'll get married again.
Forevermore,
he reigns as a king. He will reign as He will reign. He will reign in my life.
Reign in my life.
He will reign in your life, sister.
Reign in your life.
He will reign in your life. He will reign in your business. He will reign in my family. Ah. Jesus de reign de lo wanile, Jesus de reign,
na de reign.
Jesus de reign de lo wanile, Jesus de reign,
na de reign.
Jesus de reign de lo wanile, Jesus de reign,
na de reign.
Jesus de reign de lo wanile, Jesus de reign,
na de reign.
Oh Jesus de reign,
na de reign.
Oh Jesus de reign,
na de reign.
Oh in my life,
na de reign.
Oh in your life,
na de reign.
Oh in my business. Oh, in my family. Oh, in my school. Oh, everywhere. Jesus name. When you reign in my family, when you reign in my business will move well in this world. Biachi anime dumo, biachi a, biachi anime dumo, kisi rike we di fe. Biachi anime dumo, kaya ne kwe ozuzu kazuwa. Biachi anime dumo. Balaga. Kachukuchia, oburu ni kwere kachukuchia, ochichi di ni mendugi aba fofoti. Oga malaga, oburu ni kwere kachukuchia ni mendugu. Ochichi ni le kedi nandugi aba malaga nwe. Iye chukuga bata nwe. Iye chukuga bata nwe.
Have mercy on me, Baba.
I have seen a conscious of thy glory. Oh, Daddy. I am not worthy to call your side anymore. I am not worthy, O Lord. Have mercy on me, Lord. I am not worthy, O Lord. Have mercy on me, Lord.
Have mercy.
Pardon me, Daddy.
on me. Have mercy on me, oh daddy.
Thank you. My blessings,
blessed me.
Look at me now.
My blessings. Oh, look at me.
Oh, in Jesus' name.
Blessings of the Lord. Oh, look at me. Oh, my blessings. I say, look at me.
It is my turn to shine. Ezokwe zokwe imana chukwe kuoya. It is your turn to shine.
My turn to shine.
Never, never you be a friend.
I will never be a friend.
Never, never you be a friend.
I will never be a friend.
Ni kekine onwa. Inajusi obona chigekobe.
Ezokwe chimu.
Genote kine yemne. And I want to tawala, oh, wala na dugio. Oh, get you cook, get you tan this. I own a rela, as in watching a because I a kaginara. Ngozi city way, on a quaka knows,
oh,
Ngozi city way, one name, Maroke, Gigi, and when I go for a regio, in a new, let my blessings look at me now.
My blessings, oh look at
my blessing, look at me now.
My blessings, oh look at
I am waiting,
me.
I am
blessings
waiting.
Of the Lord, oh
look at me now.
Oh my blessings, I say look at me.
Look at me wherever
my blessings,
I am now.
Oh look at me.
Look at me wherever
my blessings,
I am now.
Oh look at
for
me.
It is my
blessings of the Lord. Oh, look
my
at
turn
me.
To shine.
Oh, my blessings. I say, look at me. Chime me woro mi oso, onyolo
onyolo ma. n'ihe kwuru ga-emezu n'akwụkwọ nsọ.
Nwanne m,
ọ ga-emere gị ya. Echetala m onwe ike bụrụ nwata mosu n'afọ. Eze Ebube mere ọmụ n'udo. Enwenu n'onu nwa, wenu kwa n'onu nne. Ọtụtụ ụmụkọrọ n'ụmụ agbọghọ bịa taa, agụchaza na akwụkwọ ịchọta ọrụ wee bụrụ nsogbu. Ọ gaghị adị etu ahụ n'isi gị, ịbụ nwa Chineke, ọ ga-emere gị ya. Onye na-achọ dị Chukwu ga-echeta n'oge nwanne m, ọ ga-emere gị ya. Were ndidi, onye ihe na-esiri gị obi ga-etiwala, nwanne m chere. Oge akara akara akwa mgbochi ga-etiwa n'ụwa. Ewu ị ga-ewere ọṅụ ịlawa. Ọ ga-emere gị dịka o mere ndị mbụ n'ụwa. Nwanne m, ọ ga-emere gị ya. Atamụkwala le mere jinjim, ọ ga-emere gị ya. Ewu
ọ meworo m ọzọ.
Enyikwu ga-emere m n'ụwa, nweghị onye maara ya.
Ihe ama enyikwu ga-emere m
n'ụwa, nweghị onye maara ya.
Ihe ama enyikwu ga-emere m,
ọ dịghị onye maara ya.
Nwa ọmashị m ga-enye n'ụmụ,
ọ dịghị onye maara ya.
Ego ọmashị m ga-enye n'ụmụ,
ọ dịghị onye maara ya.
Mana o nwere onye nwere aha bụ Jizọs. Okenye m onye mama m nọ na mkpali. Okenye m nke mama ihe na-esi gị. Okenye m nke mama ọkọrọ na papa m. Okenye m enyi na gogo mapa. Ọ mara mgbe m na-eru uju, ọ mara mgbe m tiwara obi m. Ezi n'ime Jizọs m onye mụ. Ihe ga-eme m n'elu ụwa, ọ dịghị onye maara ya. Ọrụ m ị ga-arụrụ m n'iru, ọ dịghị onye maara ya. Oke n'ikwu n'izu. Enyi ụwa, ọtọ mgbe ejile. Enyi ụwa, ma tọ mgbe ejile. Gị na ya ga na-atọ mgbe ihe dị n'akpa gị. Mgbe ihe ga-esi ike, ọ ghara gị n'abe njọ. Mana Jizọs m. Otu ọ dị na mbụtụ ahụ ka ọ ga na-eru ebi. Okwu ya bụ okwu ya bụ ele. Ihe ọ ga-emere m, ọ dịghị onye maara ya.
Ihe ama enyikwu ga-emere m,
n'enweghị onye maara ya.
Ihe ama enyikwu ga-emere m,
ọ dịghị onye maara ya.
Nwa ọma shi mu genye nom
odi onye mara ya
ego ọma shi mu genye nom
odi onye mara ya odi onye mara ya odi onye mara ya odi onye mara ya odi onye mara ya
Every day and every night,
every night.
Because he
never fail. Since I was born till today, my God has never changed. He will never change. He won't remain the same. He will never change. He won't remain the same. He promised he will be with me. He promised he will care for me. He promised he will protect me. He promised he will love me so. He promised he will take care of me. He promised he will provide for me. He promised he will see me through. He promised he will see me through.
He will be with me.
He will be with me. Oh.
He will be with you.
God said he will be with me. Oh.
He will be with
forever
me.
And ever.
He will be with
he
you.
He will never fail me at all.
He will be with me.
Oh, he will be with me. Oh.
He will be with you.
Oh, he will be with me.
He will be with me.
He will be with me. Oh.
He will be with you.
Chukwu kwere nkwa n'okwu ya wesi mu. Hey, yeah. He will be with me. Ebe bu nwa na Jehovah. Onwe gi ojo ke ga-emetu mu na ri gi onye iro gi mu. Nkwa Chukwu kwere n'isi mu. Ezokwu ezokwu n'oga abịa na mmezu. Ana m etetura ọka chi sefo. Ọ na-eforo onye ọma. On a foreign domain, a foreign dodger, but I took a seat on the money. Oh,
he will be with me.
Hey,
he will be with me.
On the money, remote, popon and batam, popon and batam, when the day we moon alive. I think on the Amazon, won't I be your poor little. Ezokwu ezokwu ị ma na ọ gaghị agba m maka ọ gwara m ọ ga-anọnyere m maka na ọ gwara m ọ ga-anọnyere m.